Nei, no wai te mana ki te moutere o Aotea. Koe nei te pātai hei a te whiriwhiri mā te minita I ngā take tiriti mā Andrew Little. I nā kuara e rua ngā iwi e kiana no rātou. Hei tā Ngātiwai, kāore o Hauraki, mana tūpuna, mana whenua, mana moana ki te moutere o Aotea. Engari hei tā Hauraki, e rua ngā iwi e whai mana ana ko rātou, ko Ngātiwai anora hoki ka mutu he mana ōrite. A neira a Taroi Black.
Ko te hapū o Ngāti Rehua te ahikā o te mautere o Aotea, e rua nā taha o tēnei hapū ko Ngātiwai me Hauraki.
Yeah, this government is able to listen. They're wanting to listen to our settlements. They didn't know what was happening in the past, so they're wanting to listen to us now, and so that's a positive for us.
E nari kei te whakamana a Ngāti Rehua I āna kāwai whakaheke o Ngātiwai iwi.
I'm glad our iwi Ngātiwai has stepped in and submitted a submission to the Waitangi Tribunal. We had a positive outcome from that, and now we're able to deal with it in a tikanga process, hopefully.
Kua roa tēnei te tūnapu e hu e haere ana mai anō i te kāwanatana I tuwhera atu I te tono mō te whakatauna tiriti o tēnei wāhi ki ngā iwi o Hauraki.
Mei whai pānga e tahi o ngā iwi o Hauraki ki te motu ko aua pānga I heke kē wā rātou heke ngai hoi o mātai tātai ngā whakapapa a Ngātiwai nei, a Ngāti Rehua, a Ngātiwai ki Aotea.
E ai ki ngā iwi o Marutuahu me pare Hauraki kāre he mana nui ake tō tētahi ki tētahi, a he rere kē nā kōrero tuku iho.
No mātou kē, te mana I runga I te motu o Aotea, kā mutu ko o mātou uri I tanu e noho tanu maina ki runga I te motu, arā ngā ahika e kāpura tanu maina.
I ēnei rā e rua nā marae kei te tū ki te mautere, ko mō tairehe me kāwa no Ngāti Rehua hapū.
Ko tā mātai tohe he hanei na te krauna, e whātoro iho mai nei I tana ringa ki te tāhai mai I ngā whenua, kei te rū, kei te rohe, o Ngātiwai, o Ngāti Rehua, hei utu I ana hara ki uike. Ko tā mātai āki ki te krauna, hena, me ruku kē tō ringa ki tāu ake pūkoro, haere raini ki te rohe ake o Pare Hauraki, tikina mai ai he whenua hei utu I o hara ki a rātai.
He taupatupatu hei arotake pea mō te minita tiriti a Andrew Little, Taro Black, te karere.